udibathe sithatha abantu
iambuni kahle kuzothathwa la
angiboni indlela kungakhona ngendlela futhi esibaningi ngakhona
mna futhi nginovalo ngisaba ngicabanga nokuhamba
kwethinzima lento kakhulu ngoba sibaningi ngakhonake
ubani ogcina kuqala mina nawo
mina nginumber 2
mna nginumber 8
ngiyaqala yabo ngithukile mfowethu inkinga engenza ngithi ukudlala kunabantu abane-experience and thina sinayo-experience so kuthusa kakhulu mfowethu ngiyasaba
kodwa mhlawumbe bangasithatha
wena esikoleni unayo i-qualification
uyazi anginayo
awunayo yo mfethu
mina anginayo uyabona ithalente lami ngiyalethemba mina ngize ngeithalente la ngizophumelela
ithalente alisebenzi mfethu
liyasebenza ithalente
bakuphatha isitifiketi laba
ithalente liyasebenza uzobona mazingene ngizobona khona nginalo uvalo kodwa ithalente liyasebenza futhi ngizolikhombisa namhlanje
ithi nzima le uma usho njalo kwe kuda yikho into esingayenza sizozwa khona
mina namanzi asagcwele emadolini ngiyatadazela kuma
kufanele mfethu kufanele mina nginama-qualification kodwa i-talent abengakunayo
awukwazi ukutatazela wena ungcono unento ephathekalayo
asithule asithule siyaphila bakhuluma ya basibisi
Hayi khona. Umsebenzi ongaka mali. Angitholi noma abantu abekho serious noma kwenzakalani. Sihlalela ngalonke la. Ingathi abantu angazi noma bathanda fame noma bathandani. This is radio. Abantu abakwazi ukudlala nje. Sihamba lonke lezinga wonke lomhlaba. Sithungathe labantu abakwazi ukuba ku radio. Kodwa abantu abayenzi lento esifunayo. Hayi. Umdlalo nje wonke lo besiwenza. Yabe laba abanye basiphatheleni. Soke sizame bona.
No. Singibeke isikhathi. Sesihambile. Othi ngithole omunye ukuthi ngibani olandelayo.
Number 20.
Number 8 abakambizi.
Number 20 yini?
Number 8 abakambizi.
Okay, number 8, number 8, I guess. Sambile isikhathi.
Hey, okay, no. Number 8.
Number 8, what's about? This cat is hungry. What's? Somebody's
cat. Get it. Bahlane lami. Into number 20 sebangibizi. Bahlane sekugcineni mosamo. Bengigcineke.
Uhlala la esitureni. Ungathathazeli, ungathathazeli. Ungathathazeli, konke nje barayi. Wozo hlale phansi.
Ngihlala kuso lesi
studio. Yes, uhlala kuso lesi studio baba. Yibona umshini lo? Angithi ufuna ukwengena ku radio.
Ngithanda kakhulu i radio.
Okay ke baba. Ngena ke la, isikhathi sami esiningi siwe isitekile, bengithola nje abanye abantu abayinkinga. Ngithemba ukuthi wena good boy uzoba u good boy wenza into ekumele uyizele la.
Mina ngine talent eliyisimanga.
Une talent eliyisimanga? Sifuna ukulibona ke baba. Sifuna ukulibona. Lokho kusile lokho ngifuna i talent nje into engiyizele. Abantu aba prepare. Abantu bajahele nje ukuzongena la kuze kuma audition. Kubalekile ukuprepare baba. So ngiyathemba ukuthi wena ke you going to blow me away.
Isitoro lesi siyatshikaza.
Senight
umbhobho phezulu, phezulu
umbhobho. Kwenza ukuthi be comfortable. Ithi ngusondezele umbhobho ngiwehlise uma ushoti njengami. Ngizokwehlisela le i mic le wenze show ukuthi mic ayisondeli kakhulu emlonyeni. Kube nale distance. Ingasondeli kakhulu i mic.
Abazongizwa emakhaya manje.
Abazokuzwa babe emakhaya wena manje uma audition angithi.
Okay.
Laba zobese ke sikuzozuwa yimi wena.
Okay.
Yes. Go.
Abalaleli bami sanibona umsakazo ngisemsakazweni.
No 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 no. Khuleka. Bese uqede lapho wenze lento efunakalayo.
Balaleli bami sanibona ngisemsakazweni njengamanje lo nibingelelayo ngusiyanda wakwazwane uhlelo lolu lumnandi kakhulu sohlala nje ndawonye kube kuhle sijabule kunengesisazokuxoxa ngokuthinta indaba ezimnandi zothando makunothi niyathandana nisemakhaya nihlezi kahle ngiyanithanda nami ngoba ngihleli la nginithanda nonke futhi ngothando olukhulu olwendlula lo lenithandana ngalo nina lapha emakhaya
okay Ngiyabonga ke siyanda othanda ngalabantu ngendlela abathanda ngawe nawe. Ngiyethemba ukuthi bekuzwile amadloze emakhaya.
Kodwa isikhathi bengingakasisho.
Sisho wena.
Balaleli isikhathi is 21 after 8 ekuseni.
Okay, bye bye. Isikhathi sikho. Siyaphuthuma kule nto esiyenzayo. Kukhona abanye abasele ngaphandle. Ngoba nosele ungibizele lo sele lo le bekalibela athithiza naye.
Ingabe kodwa ngizophumelela yini?
Asazi baba ukuthi uzophumelela yini. Isikhathi sikho sophinde senibize futhi nangabe uyaphumelela ukuthi uzokwenza ama audition okugcina nangabe uzamile. Okwamanje siya
Kodwa uvala kubonakala ukuthi nginalo.
Baba kubonakala nongaboni impumputhi ukuthi iyabona ukuthi unovalo.
Siyabonga kakhulu,
siyabonga. Ubona mina lavi. Ungathi uze kuma audition ngapho novalo ngapho ufuna ukuba ku radio. This is fame. Abantu ababe loosen up a bit. Eish, lethi ngizokhathala bona lokugcina ifa ngayenzi lento engiyenzi engiyifunayo kuzomela ukuthi aphume ahambe. Sibone ukuthi siyamthola na. Number 20. Number 20. Mina. Yes, wena number 20. Eh, wena number 20. Ngena baba, ngena baba. Ngena sana sana. Ngena ngapha. Relax, uhlala esitulweni. Ungathuli. Relax. Relax. Okay. La, lena yi mic. Ama headset la uzowasebenzisa yilo machine lo thatha mic yakho thatha ama headset akho uhlala baba relax okay before we keep ama headset uzonizwa kahle ngicela u relax baba ne leli ithuba lakho lokuthi ungene ku radio ne so relax angithi kuna nomuntu omthandayo ku radio
yes
ofisa uba uyena noma ufuna ukuba ngcono nakunaye so relax baba You're going to do it. Ngibona potential la kuwena. But ukuthuka kwakho nami kuyangithusa njengamanje. So just relax, ufake ama headset, usenzele ishow yakho lothi ufuna ukusenzela yona.
Okay.
Ugade umbobo wakho la, umlomo ungasondeli kakhulu empopeni. Kodwa sondela, sondela be comfortable.
Ngathinta.
Ungenza ngathi uyathinta baba, ungabe uthinta, wenze ngathi uyathinta.
Okay.
5 4 3 2 1 action
Isikhathi 22 Okay Isikhathi 26 minutes past Okay I'm sorry Isikhathi 26 minutes past 9 Okay
Baba ngishilo ngathi khululeka ne khululeka eyazi into ozoyenza ngithi
Yes ma
Ngibuke nje and sibali ungathuki sithando sami ungathuki Look at me breathe in Good. 5 4 3 2 1 and action.
Alright, isikhathi sibumbene ihora lesithupha ntambama sikubingelele sikwamukele emlaleli uhlelo lwezindaba zomphakathi sigeqa amagula soba nawe nje kusuka manje kuze kubumbane ihora lesithupha igama lami ngiyundumiso kubheko la umsakazo wasekhaya umkhondo 98.6 FM sibkhoma sithi tourism center ngihamba kwesikhathi nawe umlaleli sokunika ithuba lokuthi ube ingxenye yaluhlelo lwazonke izindaba zomphakathi kulona uhlelo lolu 0614723907
Wow Wow. You know njengamanje ngi speechless. Njengamanje ngi speechless ngathi lovalo buliphethana seliphethe mina njengamanje. Wow.
Yabona.
Baba ngishilo ngathi une potential.
Ngiyabonga.
Wow, ayengethemba ukuthi uzothola i call back soon.
Ngiyabonga.
Sibonga kakhulu. Uhambe kahle baba.
Sibonga kakhulu.
Okay.
Sibonga.
Okay. 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 Undumiso. Wazwa ilento engiyifunayo yazi makuthiwa unale talent kuthi bengilibona nasemehlweni akhe ukuthi lo mfana ikhona lento nethi nje ilovalo angazi ukuthi ungathatha phe umuthi wokuthi abantu mabangena la kuphela uvalo ngoba bavesane bethuka nje bangazi ukuthi bathuswa yini yabona kube kuthiwa bonke labantu abafika bebenza njengayi kuyabonakala kulo mfana ukuthi upreparele yonke into yakhe wa rehearsa voice projection yakhe indlela enza ngayo nesikhathi yonke into bekubonakala ukuthi usezingeni Okay, bese ngikwatile ukuthi ngihambe yonke indlela for into engekho. Manje sengiyazi ukuthi at least ukhona oyiwani. Okay.
Mina angiyazi themba mina. Wena uhambe kanjani?
Mfethu bangithathile mina. Bangithathile mina.
Bakuthathile
bangithathile.
Bazothatha mina. Uyabona mina? Ithalente lami.
Athi mina bazongithatha.
Ngiyalethemba ithalente lami. Ngokuphumelela mina ngethalente lami. Mina ngisakaze kahle kabi.
Mfethu mina bavele babusiseke uma bengibona.
Usho njani?
Ayi ngibashayile mfana, bashayile mfana.
Sizowathola manje
zathi mina ngikumele. Ayi ngeke
mfathobini.
Hayi ngeke
umsakazi yami. Kulungile
sizobona
manje zani. Mina ngiyazethemba, ngithalente lami.
Fe.